ntambimuke ndamuke ba uko zivugizwe niko zitambwa ba nta uhalwa ku rurimi ikirenge kiriho bari basasiye ndava n'ubu bakiri bansumira inda gushire hejuru intungane n'imvuga kuri abarundi tunyotewe iterambere tumaze imyaka 31 mu ntwaro mboroye igihugu nticyateye imbere ahubwo henshi cyasubiye inyuma mbere n'uburyo igihugu caronse bwayongeye mu nda no mu mifuko y'abantu bamwe bamwe bari kurusha aribo babo bariko barakoba batagaguza amafaranga muri kino gihe kugira ngo korona itsinde ibandanye kubakingira ikibaba nabo babandanye kwisahuri akubuye